tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre. Ndine Brian Banda kukulandirani mprogramu inanso sabata ino ya The Hot Current. Nonsa amene mukutuonera madzulo ano in Malawi and around the world, I am reminded kuti tikuonekanso ngakhale ku New York, tirinso mpaka ku Holland. Anthu amene mukutuonera ku Holland takulandirani. Enanso muli ku Antananarivo. Timanena sabata yatha kuti tindabwenza mbiri ku Santa Fe. Kwina kulikonse kumene muli, osewala anzathu amene mukutuonera ku Mchinji komanso ku Rumphi. Ndine Brian Banda, ndi programu inanso sabata ino ya The Hot Current. Programu imeneyi ndi yotentha kwambiri. Chimodzi chimene timamuyamika Mulungu kuti he gave us an opportunity at a time such as this one kuti tikhoza kulankhula nanu kwina kuli konse kumene muli. Tiwalandire bambo George Kasakula, editor in chief komanso permanent guest wa program yathu imeneyi ya The Hot Current. Kufunika kwake koma khala ndi maprogramu amenewa timabwereza funso limeneli chifukwa 6 years yonse ya mutarika adalephera kumvetsa funso limeneli. Ndipo sabatata ndimanena kuti amutarika akadakhala kuti adamvera amamvera zimene timanena pa ndikukhulupirira kuti akadakhala
Rani, vuto la limene kumanalo a Malawi for the past 26 years ya multi-party democracy ndi nthawi zina atsogoleri athu ena osati ose yayi chifukwa kuti ose ndiye kuti kuchita chipongwe koma ena amafuna azikulira mtima a Malawi mwasankha mwayika pa mpando madzuka mamawa kakuzizira kakutani mwasankha akapita ku state house kuja akapita ku maofisi ku Capitol Hill kani nduna kayandani kana vice president ayambokula ntima
matukutuku
amalawi
one shoulder high
ha amalawi alankhuleko inu simungalankhule ife ndife atsogoleri amalawi inu muboza ulankhula umeneku mulankhula ifanana kuti akutuma na opposition ndi chimenechi chimene timanena kuti ayi ndi ife timabwera pa zonena kuti zimenezo siziteka zoti moyo muganiza kuti mukhale kumeneko umalamulira dziko umayendera msonkho wathu mbendera kupikupi mtauni mumatisoisantenere ndiye nkumaganisa kuti tuyendera msonkho wawo tutafuna chuma tutafuna ulemu we are living in opulence komanso iwo osalankhuleko za ife programu ino tuputi tipulenle kapena mosa mwachidule ndionena kuti timanena kuti zimenezo siziteka zoti mungatitseke pakamwa zimenezo siziteka ndiye ifeyo tibwera pano ngatakadziwotche tilankhulira Malawi onse tizilankhula chilungamo chokha chokha
ezona
yes yes
ine ndakondwera kwambiri
chabwino
ena nkumafunsa kuti lero tili panja pano
iyayi mutetha mu studio tipite kumpweya
utetha mu ezona ye
kaleko pano vapanja
chifa pano garden yabwino
sitavala majasi
kwambiri ezona ye
mwai zikuenda bwino
kwambiri garden yabwino iyi
zikuenda bwino
panja pa times
zikuenda bwino ndithu
ezona ye
zikuenda bwino ndithu
sabata ino nothing more
yes
nothing less
yes
Malawians want justice
wiki ya ma revelations wiki ya ma arrests yoona kuti tikati titangase takase ukamaona zimenezi kuchitika kodi kodi zimenezi zimachitika kuti mwai kunkuno ndiye tidazisandula tonse taona kuti yayi mukamaliza zonse ka ku SCB ka ku polisi ka kuti mukamaliza zonse chimene afuna Malawi sichina amalawa afuna chilunga
amalawa afuna chilungamo ya
amalawa afuna chilunga zambiri zachitika wiki imene number 1 inali wiki imene probably SCB ngakhale so a polisi anali bize kwambiri amatemba ndanzawo anali bize a polisi akuti kuli fiscal police siwonekera ayi amangoneka ndakadadzera kamaulula kuti apanga zakuti anali bize bizake yakuti kunali ma arrest number 1 a polisi kuli longwe anamanga anthu ena amene akuti mukamba kwa wa polisi you remember kuli longwe muyena na mkhale muwebro chaka chonchi masampha atayandikira office ya UDM kuli longwe ila ochelewa siku it was petrol bomb unfortunately in that office munali banja la anthu osauka anthu oti alibe mkuwo amakhala mu office amene Brani tinamva kuti banja linaochedwa wose kuchipatala ku Kamuzu Central Hospital kuyambira amai abambo plus ana kuchikamuzu Central Hospital abambo na amai utisia they died because of the wounds zipina anthu ena atakaponya petrol bomb bomba lopangisa ndi petrol amene amaendera galimoto kuponya menemo ana awiri atatu anapanga survive now that time people were saying who did this wapangisa this done nothing happened mpaka na pano ndina vakuti wiki menei anthu ena a police awatenga in connection with that crime because that crime was committed people died the house or the office of the UTM was petrol bomb
yeah
the other arrest ya police na nalu penalty bize inali ku nzuzu achakwera pakhale kuti 2 years ago around that anapira ku
2016
anapira ku nzuzu ukachita rale mama avapemphera madzulo o nichite rale basi tunkhondo zikwanje kwatuti mati apwitika Kodi ndinongasi ndizoti tibogisa chiro pokao dua mitengo koma kumanga vigafa akachiani umatengo kadulira ndodo pira kadulira ndodo tizakuwerekere phone hapa ndio umatengo kadulira ndodo kuchie so nini ningati nkhwangwa
chabwino
koma yampeni mpeni waukulu
pwitika
pwitika
ndi adapita ndi mapwitika kumenepo
pachizungu panga knives
panga knives
mwenena ana amafuna chizungu panga knives
panga knives
panga knives nimpeni koma ukulucha
echabwino eh
so zimenezo zimene ana tiraving wanzomera ngwira uchimene napa kuti anapasa bero na vuzi zake zimavuta za bero kana lepero ulipira ma conditions za bero koma the point is ana amanga pankhani mene ya 26
and later on anawatulusa
pa bero number 3 ndiye so not dipire ku SCB SCB nayo so
inali busy kwambiri
ajini mathanga pano ali kukomeka ngati commission ma controversy ambiri pili pakati adali po chairperson wa Eskom 2014-2015 around that area around that time Eskom arrival chairperson wa Eskom kumeneko kuli mlandu Eskom siri bwino is on the verge of collapse the body that gives alliance power ma company power is on the verge of collapse
panopa
yufuna kuti boma lili pase 90 ili ngongole 90 billion they asking kuti boma lili pase nsonkho wathu yet this is a company that was making a profit before that time.
Their
records, their figures showing 2012 they were making a profit. Pano afuna bail out. If they are not bailed out, they didn't matter Malawi. My blackout become black run your my blackout.
I'm sorry.
Ma company product productivity.
Koma siko mwe ku Eskom kumene tinamva kuti kudali mata pa fuel.
Yes.
Anu amango kachezera
kwe. Yes, yes. Now zikubwera izi. Kuti kunali they are being accused so amanga a board chair jini mathanga amanga a former CEO wa John Kandulu amanga director of former director of procurement fano nkhono komaso senior procurement officer Emelias Kandabo amenewa amanga nawo saruka babero Friday anamanga Thursday aruka babero Friday khani ndiyakuti kuli procurement kumeneko imene sida inde bwino
zimene zikungonetsera kuti mulando suola
mulando suola
chifukwa nkhono mpakara adachoka ku Eskom
yes in fact the people still have beef against the SCB because SCB mu report yao yo uzama lavi report yao imene ana signa mai ngala agreed mdala ikunena kuti in Canada 2016. We received this 2016.
Yeah.
Now to Fusa Woody, so 2016, Mugamanga will forja. Not that I will saw manga, but they are saying what happened between 2016 parallel 2020. Mm. 4 years been aged. It says a lot about the DPP. The climate that DPP created in this country on how to fight corruption.
Mabungwe onsa mina agada taku gwira nchito zawe ada wa manga.
Yes.
Chifuwa 2016 mpagari.
Mpagari.
Ndibomu uzimeni mune nazoga malawa wakufusa kutiko dina ngatopano mudari kutin. How you say?
Exactly. Exactly. So, zimeni zoza chitika ati uzawudi nkani zibida kukodi. Ati ICB they will prosecute these matters. Amalawi tikudigirira. Then on Friday Maduro usiku
Pakistano
tinaandira so information yochokera kwa a former president Abida Mutarika yonana kuti wo nkhani ya cement nkhani yopanga import cement that saw some people using his taxpayer identification pin number to bring home cement yambiri mbiri for the profit. For the profit of private traders, Maguruwa, Ajunala, Menena Amanga, Akuchulika Menemo.
Ajunala,
Akuchulika Menemo. Iwana, Akuti Nkhani Iwo, Akuti Sakuiziwa. Akuti Iwo,
Amutarika.
Adusa press statement through his new spokesperson, Maisa Lanjira. Unakuti Iwo, Nditu, Nkhani Menei, Sakuiziwa. Sakuiziwa, he had no clue. He did not deal with the traders. They don't want more, they don't want less.
Amala isa wafuna zambiri.
They simply want justice.
Andi chilunga mojake siji kutela po, ni mafuna ndipitiliza kuti siji kutela po mangidu hapa.
No. Like in this case, Fulani, usana malize mao. Ngati cement ya 5 billion, ilo wa mzigo muno, tax free. Threatening the jobs of people, aminama graduate mu cement. Osa dipita msongo, kuna amala apezeko mtovu. Kamena apezeko mswahala. Kuna kagule mankwala mchipatala. Amange miseu. Zosezo ngubela maulele. Ndiye the only remedy. It's not just you arresting these people. The only remedy that money must come. The tax that was supposed to be levied on 5 billion must be levied by MRA. And those that did it must pay.
Ndigwirizana nani kwa tundu.
Yes.
Sikuti zingotera kuti ajunala awamanga.
No, no, no.
Kabena ajisare alimalimanga.
No, 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 no. No, 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 no.
5 billion ya msonko umene uda kidwa mixia.
Achite calculator IMRA.
Abweze.
Abweze. IMRA bange calculate msonko ndipo msonko operekedwe.
Monga mena ananenera Dausi kuti taganiza kuti ndalama zitibweze.
Yes.
Zija za 145
million. Yes.
Yes for 5 billion.
Ibwelele.
Ango
msonko wake ubwelele kwa Malawi. I'm already about to calculate tax. I'm going to levy tax on this 1,200,000 bags of cement. If you're not for president, I'm going to
go to
1,200,000. 1.2 million. A president, I'm going to go to tell you, Nadibe project, you're going to Zimangira, cement DSA. Nadibe project, you mean here.
Nangamagala, that one, I'm going to
go to the second segment. You're going to be a brand.
Gadimango, Tipeza Kumene, Mugone, I, the Kanema wa Times. Komatu wiki mene hii?
Wiki tu yo option, ema liberations.
Gadabuza nubenya.
Gadabuza nubenya, exactly.
Gadabuza nubenya.
Amalawi kukasha, amana kukukoni kukukwashani. Lero kukwashani.
Ezona ye.
Kukwashani lero.
A week of breaking news.
A week of breaking news.
Commissioner Matanga, zingwe.
Ujino pangiru atitui oro ifeo kuno kumidia house. break ayo ujiro upangira overwhelmed
ezona eh
upangira overwhelmed
ujiro overwhelmed
always on our toes
ezona eh
uti disappointed jose.
Chickens are back home.
Yes. Chickens have come back.
Segment home. 2 is the
dimene. Yes.
Chabwino.
Brian. Mene timakamba za nkhani imene last week. Timanena kuti Amalawi sakufuna zambiri. Amalawi suti kapena zipena makamba dawuza witch hunting. Si witch hunting. Kapena kuti they want to damage DPP as a party. Ai. Amene umabodza nkunkuniza. Ndowe zenzeni. Chimene akufuna Malawi ni justice, law and order. And the rule of law must apply to everyone. A president, statement ya Mutharika, probably it is welcome. Because he has spoken. At least he has opened his mouth. He has spoken. Komano, vudo nlakuti. Mina rule statement yo, ya pastor mafuso wa Malawi. Amalawi kufusa abe. Kuti a. Kodi akuna nakuti, iwa president sama ziwa. Komaru pompano, nkani itaruka mu media spokesperson wa state house actually press secretary wao ngeme galani manena uja amanena kuti it was his entitlement. That's what he said. He said it was his entitlement. At that point, what did he do when that matter came out? Because this matter came out wao amtari ali kuboma
ndimafuna ndinene kuti
imene
is asaigane.
Yes.
Chifuka nthai imene a Joyce Banda amakamba za a bingulezera.
Yes, kukani, yes.
It was zomwezo.
Yes.
Adayankha kuti a bingu a Joyce Banda kwana mizira, you remember?
Yes.
Amalawi mpaka adani nakuliswa musamwemwe nkulezo tazimai.
Yes.
Achirima adayankhula nkhani ya cement.
Yes.
Sangenere kusaka ku George fanga adamba za Joyce Banda.
Yes.
Adambanso chifuka nsonkhano kodalo omwe.
Yes. So ngati adava
Anapanga pochani.
Because akadava chisoni. Just like Malawians were shocked to imagine kuti someone can import mpaka na 1.2 million bags of cement. Kodi mabaga amenewa amaganza chani za makampa na cement. Amaganza chani za chiro za atu kwa makampa na cement.
Zona.
You also could have been shocked and say, what MRA can explain? Abwana kwa MRA, tabwani hapa.
Chifanta imene imavumbuluka nkhani.
Yes.
Nkulari ku state house.
Yes. So he should have called Bambo Malata.
Echabwino.
Bambo Malata
hey.
Plus Achille Anu Maimbiris.
Echabwino. Hey. Ezona.
Foto kwa zani kani mkuti chani.
Ezona.
Awawa pansu mkwana nanezakuti zakuti.
Hey.
Kuti semeni na ruruga. Foto kwa zani kani libati. And he could have acted on those that were being mentioned.
That's right, yeah.
He didn't. So he can't run away from now. Runa kuti sama ziwa.
Idaruruga nkani ali ku state house.
Yes.
Magia state house hali ntumba.
Hali ntumba mao. He was still president of
another president.
What did he do?
Adagaita na kaya amukito, kaya achisare, amalata, abiriziwo, ndikumva nkhani ya cementi.
Nkhani ya cementi, sinaruga amtari kapena kumangochi. It didn't come out of Mutharika kapena kumangochi. Nkhani ya cementi, inaruga amtarika, ali ku state house.
Ezona.
Ali ku state house.
Ezona.
Ali ku state house. So, ngari inaruga ali ku state house. Chifuwa chani, sada pange deal with it during that time.
Dibo press conference, imene adarina yoyomariza yaku state house.
Why did he not deal with
sada
this?
Sada kambesa simene zibanji.
Brian, suppose tifomere ya Malawi. Suppose for 5 seconds, Amalawi tifomere, kuti yes, probably the president of the Republic of Malawi between 2014 to 2020 June didn't know that some people are kupanga abuse status yao. His personal status. Because this is it's the personal status of the president. Let's assume for 5 seconds that is true.
Kuti zona samadziwa.
Was in control. Was he the one governing this nation?
Ndiye kuti he was sleeping on the job.
Exactly. Fusoni lakuti. Was he the one governing this nation? Or of this nation was being governed by somebody, by a group of people using his name. Because ISCB, a police, it's the police that have been prosecuting this case. A police have evidence. Kuti letters were flowing to and flowing. Pagadiba MRA in the state house.
Chidindopi.
Just state house.
State
residences. Some of them signed by top officers in the state residences.
Including
Director General of State Residences.
Amukitu.
We have
the then.
The then.
But you have to
go
out. I'm going to
go out. I'm going to go out.
I'm going to go out.
Anyway, There is that evidence. Those letters have been published even in the media. Kuti there was correspondence. Correspondence, right. Pakati pa State House ni MRA. The president of the Republic of Malawi between 2014 to 2020 says he doesn't know about it. Yet it was coming from his own house.
Kulinkhani nso kumene kwako ya njinga.
Yes.
400.
Yes.
Njinga 400,000.
Did you not know that as well?
Kodi imene yonso ayikana
so. Did you not know that as well? No. No, no, no.
So imene isigwira.
Bwana former president, yes, we appreciate the fact that you have seen it necessary. Utusa press release kuti amalawi mwalankhule. Unfortunately, it raises more questions than answers. You were not in control, Bwana president. You were not in control. If what he's saying is true, then this country was on autopilot. Chimauluka choka. Zendika kamba zonoro kusogoro kuli captain ife kuno didi turbulence day we have a right to tell the captain kuti ai a captain tabvira kugura kuri chithuchi. He was sleeping on the job. He was sleeping on
tikadaita ngozi.
Tikadaita ngozi.
Papa nda masankhowa.
Tikadaita ngozi.
Tikadaita ngozi.
Tikadata pidi ya Malawi. Tikadata pidi.
Tikadakhala pa nyanja tikadamira.
Tikadamira.
Tikadagwera pa mtunda tikadayaka.
Tikadata chipere. Popanda majaji, popanda achakwera nachi ngopita ku court kuti masangosada ende
bizona.
Popanda majaji ulimba mtima by the way akutafuna apa sempoto.
Yimene njatsikulira. Koma tu ologari moto ya judiciary.
Yes.
Ikumane mekezedwa.
Popanda kulimba mtima majaji 5 yacha. Kerako az akulu awo ku supreme kunena kuti yai anyamata follow ndi msungu ana pasipa anagwira chito.
If
we are putting a stamp
on.
Popanda zimene zije bra.
Tikadatajibere.
Chifuka mtariga, amafuna kuti akalebe president mpaka na
azigona abe pampando.
Yes. Atwazimanga be import cement iwasa kudziwa. No, Brian. He has to explain.
Akasakula kunena kuti amutariga kumango chiko.
Yes.
Ngani sikuti athera pamwe
pa. No. It means you owe Malawians an apology.
Chifuka so nkulakwa kuti president azigona pampando.
It means
monga mimi munene na mundi ngozi yopya
kodi opaka mpani mtsogolera kama gona olondiwe kaka head ka department kwa magona amakotosa chito
tsiko lomwelo
kulufuro tikwerekesa
so zona
you want to stand between the goals of this company for the way you are incompetent uzi god nje aliko rwa pino kumjako
koma ife inde ndaka dzoche koma tinakhala tikunena
yes
kuti akuluwa there are some levels of incompetence
yes. And this is the person that was looking for more 5 years.
Kutoka mafuna kuti pa 23 pajara vote leso zimene zidzichitika zimene
no Brian pajara kambakale tikadatapshiti
tikadatapshiti
abalawi tikadatapshiti
tikadatapshiti
wana ndikukuta umphawi ndipo tikara mambakampana tuchiro zikadata
chifukwa whoever was using his name
yes
akadapitirira ape
akadapitirira ndi in the end kuwarepeza kuti kwemarali kucha msonkho ulibe
zona
ifeso kuti ma business mtauni mu makampani sisi kuyenda la faji
akadati pa mutari
la faji kaya kulisha yona kaya kujani
akadawina pa 23 pa ja mutarika
tikalata pipi
akadati pa
tikalata chipeli amati pa tundu pobose vata purikiti popanda opanga survive wambeu
ai msatero
sa tikuti amalavi
popanda remnant
popanda wambeu
chifwa bible ndi manena kuti the remnant shauri
te otapirize dzina uthera wose wanthu popanda remnant
Popanda remunati.
Tikadatapshiti.
Koma sibwino. Ndife tikunena kuti amutarika imene isigwira.
Sigwira. Isigwira.
Ndipo si excuse ya.
Sigwira. Komaso tu. Tikuda kunena zi. Ndiyeso ono zukweza mulandu wa chisale.
Nangasale vali.
Yes. It means, essentially, he is saying, nda chisale nda zao. Amina pangazi mwezi. Ine sinu zizi. Now, achisale u, anara president that's good. Was he ever voted in Kulakari President of Zikoli? Kuti he can use the TPN ya President of Zikoli. You would have due to status free. You won't convince a chito. I'm a funa kwa jani
meneko. Fulso hiri ndiro funika kwa mbili. Ngata mutarika haku higana imene. Ifetidane na kuti, pamine tiku embeke zera masanko apa 23. You remember padali kathawi pamene pacha.
Yes.
Zambiri zidachitika.
Yes.
Kusinthame kumanda,
yes.
Kutana anthu kwasuntha sintha mbomamu.
Yes.
Kodi zimene zijama chita sunda mutalikawa.
Sitikuziwa.
Kapena analiponso wina amene amawachitira.
Sitikuziwa. Probably tidati tifufuze tipeza kuti maudindo ena sama pangandi wo ali naso kuti nesi mmadziwa. Amagona on duty.
Kodi ame kumanda wathu uja ndimandani kodi. Ana mchotsa mchipungwe.
General Nundwe.
Eh, Anundwe.
Yes, General Nundwe.
Kodi ada ajotsa ndiwowa.
Exactly.
Kapenai. Ndipo anthu anafunsa kuti kodi zvichitika nchiyani.
Akama nena choncho. Ngati ukankhaka kuti kha kwa choncho brand unaona kuti ine sim madziwa. Ndiyefunsa pena mara akufunsa limene kunenewe penepa. Unaona kuti sama dziva zingati.
Ezona.
Is it just this cement thing that he didn't know for the past 6 years? Kapena zambiri zimachitika mdziko muno ndiwo sama dziwa. Tini nkhawa marayi. That's why wanena kuti chauta ngwankulu. Chauta ngwankulu adalowa mwachi limanacha kwera kuti apite ku court. Nulowa mwa ma judge ose ku
high
court
kuchita chilungamo.
Without that tikatatha phi.
Musaiwali kuti ADPP adapita ndi dzithumba dza ndalama.
Yes, of course.
ADPP adapita ndi zithumba za ndalama kuti ma judge chonde nkhani tango isiyani.
Yes.
Kapena muweruze mulandu ndi chipanda cha mowa.
Yes.
Ndiye milandu sawe zira chipanda cha mowa. Kapena chipanda cha thumba.
Kapena cha bota.
Cha bota.
Cha bota. Ine zimo wani bota.
Kodi bota ya bota nali nato.
Bota ya?
Bota nali nato.
Yeah, you can lose the kolo even mo wa bota.
Ay ay ay, chipo bota. Ananje kwa malipika bwino kwambi.
Thoba.
Eh thoba timati thoba, timati bota.
Nanga ruje kwa uli maka wa masese. Uli group yomwe. Kodi mkona masese mkona ntuba sisiyana.
Ayi sebe.
So ngoti uku kufori afuna kuti achite uje.
Eh akira ayika kwa wawisa.
Eh
zona eh.
Zokazofana.
Sabano amuthalika sada fune kuti nkhani ikambidwe.
Yes.
Tathokoze ma judge.
Yes.
Tathokoze achakwera nda achilima.
Yes.
Tathokoze HRDC.
Yes.
Adaona patali.
Exactly.
Tichite break.
Tichite break, yes. Tichite break.
Ii ndi program ya The Hot Current. Masori mpanja sima kutipika.
Ya, kwa mboteta.
Nkani ya tiyare? Nothing more. Amalawi angu funa chirungamu.
Yes.
Nothing more, nothing less.
Safuna zoga ngana.
Ndipo nkani dikama igamba, amene adaba ndalama za tu, amene wa manga, kaya ndalama za daka mangira nyumba, kaya daka mangira maflati, kaya daka mangira loji.
Zijile mingalo?
Sorry, zijile mingalo. Tirande zimenezu.
Yes. Uno, Malawi
drama za
abwezi. Fakini manawu 5 billion ija. MRA, with immediate effect. Apange calculated tax. Chabantu amene even kanisi zapita kusapita ku court.
Chabwino eh.
Ngarafuna kuti actually it's even better for them for in their defense akana kuti
chabweza. Chabweza eh.
Ndiye mwina khozo kavela ko pamoto. Ba magistrate ka judge akhozo kavela ko
pamoto. Mabweza
pa. Mabweza ko ndiye mwina mbanji ikhale 5 years.
Tisadapite ku court iko.
Yes.
5 billion ni cement achite calculate.
Bwino.
Ndiye abweze.
Abweze msonko.
Ndiye zikambirana.
Upite msonko ku MRA.
Ndiye zikambirana bwino.
Yes. Exactly.
We'll take a short break. We'll be back momentarily.
With season 4 coming to a screen near you. Register now on 0887-005-791. Kajive, Divine Zimenezi, exclusive to Times TV. On 0887-005-791. Kajive. Divine Zimenezi. Exclusive to Times TV. With one booking, you can cover all bases. From TV to radio and newspaper.
Times advertising combo. A 10 by 3 color classified poster, 60 second TV ad, 60 second radio ad at only 84,307 kwacha, 74 tambala. Combo. A 12 by 3 color classified poster, a 10 minute TV and radio Kenin Kujia slot at 72,560 kwacha, 61 tambala. Combo. A 12 by 3 color classified poster, a 5 minute TV and radio Kenin Kujia slot at 45,298 kwacha, 61 tambala. Combo. Get more for less. Cover all bases with Times advertising combo. Book now. Central Region 0887-005-793. Northern Region 0881-551-344. Southern Region 0887-005-791.
Mugone na programu ya The Hot Current. Amalawi saa kufuna zambiri.
Yes.
Amalawi aungu funa chirungamu.
Exactly.
Ndipo chirungamu chikone kakutija yamba.
Exactly.
Koma zisatele pongo manga na hapa.
Exactly.
And ala ndira mabelowa.
Yes.
Sinde ulita tananao
ya. Iyai. Mafiga mina kuturugao. Ngadi pali mnofu wa Malawi. Ndiye mnofu wa Malawi patibwe. Ubile kwe mwarae. Ukwangule mankwala.
Ezone.
Yes. Sikhane ngo mangana kuti basi umangana kena ko koma drama zosibwezedwe
apolisi akumanga so anthu ena.
Yes.
Ndi manga yanu ndi yotani pa zina nzinazi.
Brani?
Mm.
A banja.
Mm.
Losauka.
Mm.
Lako ere 24.
Mm.
Sina palamule munthu winali yes. Sina chimire munthu winali yes. Kapena lidapha munthu kapena sina chimwe mpangono pomwe. Amango khala. Ndipo sama funa ndalama kwa mtu kapena they were looking for fame kapena they were looking for political position zimenezo sizimakhudza yani all they were doing is to survive to try to survive as a family like any other hard working Malawian family. They were brutally murdered. The father and the mother were brutally murdered because that was murder. They were brutally murdered and as we speak mbambo ndi maya meneyo ali 6 feet down timarero kwa bakwa ali manda
anakowera ni moto
anakowera ni moto
anakowera ni moto
moto wa petrol
ezona
ana faifa yo wawa pamene sana chimwe munthu winali yes wina sanga dzuka ndo alani chimwira kapena mafuna landa udi ndo president kapena mafuna landa udi ndo landa boma ai they were simply struggling like many other Malawian families. In their struggle somebody thought amene wapendwe they sentenced them to death. Ndiye afuna chirungamo. Ndiye tisave mtu ka urana kuti oh porima manga amenewa is political witch hunt. It's not political witch hunt. It is seeking justice for that family. That family deserves justice. Dziko lino is rule of law. Aliyese mtu tenative dziko lino si jango. Kodi only the fittest survive in Chile. Kumene probably nkango 40 will be fittest and the strongest. Nimeno maita survive mbira kaya galulu kaya insa gajani zima pedwa. It's not the way this country has been programmed. Medra pangira template yatu. Tarena kuti both the strong and the weak are equal before the law. In this case the strong killed this family. Killed this mother and father. Not anymore. They deserve justice. So we na tisavea onona kuti this is witch hunting because it is not. It is teaching people in power a lesson. Kuti today they might think they are in government, they are in control, they can do anything, they can harass you, they can kill this poor family, they can use panga knives because they think the police is not going to arrest them. One day it will change. Peter Mutharika is no longer at the State House. Ali kunyanja. If they want, in fact, they have been going Ugamuona. He's no longer in power. He's in control of nobody. He's in control of nobody. Now, those that he committed crimes using his name, Kaena, Amam Panga Sarawundi, we are giving them orders as the Fuse. Where are those people now? Are they going to stop the police from arresting them? They haven't. Are they going to stop the police or SCB from taking them to court? They can't. They will face justice alone. Those that govern us, those that have the privilege, are giving the honor.
It's an honor.
Those that are given the honor and the privilege of governing this nation, they must know one thing. It will not be forever. It will end. So, if they tell others to commit crimes or they commit crimes themselves, one day they will account.
Ndipo amene akuchita save under Ajakwera.
Yes.
Adziwe kuti subwana ayi.
Subwana.
Chifukwa Ajakwera kuyambira poyambira anenena kuti
yes.
Ndi servant.
Exactly.
Utsogoleri wawo ndi wotumikira
basi. Yes, yes.
Sipalibe za matukutuku.
Come rain or sunshine. Come rain or sunshine. Justice must be served for this family in area 24.
Ezona.
Those that were hard to zuzu, only to teach politicians a lesson. Could you can't do that?
Hey, you can't do that. Yeah.
This country.
And has somebody zere ndimhambu.
Yes, people. Exactly.
And has somebody zere ndimhambu.
Yes, you can't do that. Tino na kuti dziko lino namba tipati. It means everyone is free kupanga chiso kano. Pena pali posi pa dziko lino. Kankunsanje. Kodi
kodi tilekelere zimenezi. Ndi akuzobwera kwenu udzatipanda pa.
Azolowera brand. Zimenezi tikalekelera. Azolowera atsogolera athu. Asazulowere zomafuna kuti 41 mboma ndiye wina sapakeko msokhano kuina kuli kose nkumene kuti kuno nkwatu this country belongs to everyone.
Our abusa amzomera
yes
lero akupita ku court
yes
amuthalika kulibe kumenepo
kulibe is in mango
he's facing it all
he didn't even go and even if atapita kaona ku police kuti okay nabolo zakuona kurengera nkoti sima it will just end at
sima kuchokera we mangoti
it will just end at sima because at the end of the day mudogo kukota kakalamoka saka kama mtari
zona
he will be powerless
zona
he will be powerless
zona
this must teach a lesson to our politicians kuti this country belongs to all
zona
because this country will be governed by rule of law for everybody not for the uliwe uli kuzipanda zolamula ndiye uzipanga haki athu ndiye osamangidwa
kapena wewe uli ku state house ndiye udziopsheza wanga
no it won't wash. This process, this whole process should simply teach us to think you have power which Malawians gave you, then you can abuse it. It won't happen in
Malawi. Amalawi.
It won't happen in the 21st century in Malawi. It won't happen. This
winner saledzera nazo mphamvu.
This ADPO sizitheka, they will face justice.
Chabwino.
Amalawi sivomera. Ndipo Amalawi sakuvomera. Ndipo sakubwerera mbuyo.
Yeah, Amalawi sakubwerera mbuyo.
Those that committed crimes will face justice. Because we want to teach a lesson to these others.
Alo amwe.
Alipo yena akuzoma funa wazira matukutu. Not probably the president himself. He seems to be a calm president.
Akuoneka kuti ndiwodeka.
We seem to have found ourselves a better president.
Kwambiri.
Ndiwodeka. Ndachili mawo.
Kwambiri.
Probably ena alipo opulumanya mata kana sungwana mene akupanga surround anthu awiriwa afuna akozo mafulo chitamba patukutuku mukozo panga matukutuku koma achili manacha kwera
sasa kama tsomano achakwera ngodekhera
yes
koma sikuti achili mangodekhai in a better way
yes
in a better way
yes
ndifuwa mwina so ango dzigwira
and problem are saying it's a good combination
ikombi ajili ma mwina zina ango dzigwira akadakhala njira yawo kuti mwina akane kuti kodi upanga chani
pamusa akhoza
kuchita
yes
koma kuti it's a good combination
it's a good combination ndipo amara kunena kuti mwina atithandiza athuwa
zioneka
poti chakudya chima koma ukaika nkama
koma mmene talawira mwezi umeneyo
yes
mmene talawira mwezi umeneyo
yes
ukamaona achakwera
yes
ukamaona ajilima
yes
mene auchitira zinthu
yes
kanga naivije bwino
ma mistake akuchitika
ehe
amalawa kulankhula kuti
budget ubwino wake ngonena kuti ola DPP-o zavuta kutsutsa
yes
chifukwa awawa amene adavotera tonsewa
yes
zikalakwika kunena
akutsutsiratu akutsutsiratu ayayi atsono kabinet mwarurutsa koma apo tuona kuti mukadakoza bwino
ehe
akumamva in fact akumapanga dress
kwambiri kwambiri tsopono a DPP-o there will be they will find it very difficult.
Yes, exactly.
Chifukwa our followers aboma ili.
Yes.
Zikalakwika kumanena kusakudikira swa DPP kuti ngata opposition.
Yes. So former president Binta Mutharika in conclusion is no longer in power. And now he's unable to defend those that acted with impunity. Aliwoka
kwambiri.
Amanda banga commit horrendous crimes
aliwoka. Ndipo ife tidakhala tikunena. Kuti anyamata inu matukutu kumupangawa.
One day,
Amutarika sadzakhala nanu.
Don't get excited.
Osa makhala excited.
Don't be excited ndi mphamvu. Kodi ngakasonzama
atipenza kodi?
Ena
sabwera kuno dzafuna
chikho. Akuenda zolizoli.
Ena masamuna mwana ndirakati makalata.
Ha, kodi ngati ngangwezo
ngangwe. Ena so fanana kuti ndinu ana.
Ali zolizoli ntauli. Ali zolo kamaenda zolizoli.
Ena abwera pano mukanitanze kuti correspondent.
Yes, yes. Kaya
kana mira ndzichita ka program
kamo. Exactly. Ali zolizoli ntauli mbrani.
Ali
zolizoli ntauli.
Tidane na
kuti those that kept their heads cool heads. They are walking tall.
Amene sada palamule. Amene sada achite matukutu.
They are walking tall.
Akuende tsauka mangeri moto ntamu ni mawindo atatsitsa.
This country is there.
Anthu maji hai hai.
This country is there as well. They have nothing to get to be afraid of. Nobody is going to touch them. They will proceed with their lives and their families. They saved their nation. But those that committed crimes, including murdering innocent people, must face the law.
Ndipasapeze tulo.
Sizitheka zipenezo.
Kaya mkundendeko.
Yes.
Asapeze tulo.
Apite kundendeko.
Asapeze tulo.
Apite kundendeko. Because that family, they didn't wrong anyone.
Adachita chakwaipa.
Sada chimile muthu winali
yesi. Adachita chakwaipa.
Sama funa mpando liwose. Sama funa fame. Sama funa ndalama. Sama funa chichose. Their crime was that amakhala mu office ya UTM.
Justice for suspicious deaths.
Yes.
In the last 6 years.
Kodinanga si izizi zachitika. Mirandu vile imakala amanga polisi. Timafuna takumbutse a polisi. Pulasi mabana au uboma. Kuli zilipo benkani zimene sisi na chitika.
Ezona.
Udafa mana ku Polytechnic. Robert Jaswo. Mana wa tutumati one head. One head wadi sana kwime. Pa chompo sipana kwime. He was a university student. At that stage they are hot. You find some of them amakala hot. They are hot in the head. Because I wrote them a position siyana siyana.
The way you react to my lecture and
you siyana. Exactly. They are being revolutionized. Akuwelenga Akaro Maxi. Akuwelenga Chani. Che Guevara. Chani. Some of them zimene zuzima azunguza. Kuna kulikose.
Akoso marubwa rubwa. Diwana.
Kuna wapasi kuna kulikose. University students. Amakani role in any revolution.
Ekwambiri.
Amakani role. They play their role. Even 1993, university students had a role. It is in books. It is in history. Actually, my mother was vice president. How many do you want to live hot-headed? Now, ADPP could not contain this boy. They murdered him. He was found on a cold concrete. I remember it was Saturday morning. They murdered him Friday night. Nkunama kuti a police were busy bringing mama fake suicide notes in my media house kuti ngozi yachite kubonere kini ni suicide. People said this is not handwriting ya Jaswo tikumudziwa ndi mapuzana school. This is not the handwriting ya Jaswo akunama. Later it was found kuti he was dealing with even the top bosses ku police. Kunali demonstration 2011 kubuka 20 July. Awa ndani amakasungula atrapeza awa ntambo amana kuti tipanga soina kama marisha mu August mukati mu September tipanga soina. Government and the police didn't want that to happen. These boys offered themselves kuti because okuthandizani Jaswo ndanzake tu a Black Moses ndani wakumbukira. Yes, they offered themselves because okuthandizani. They worked with the police. They even rented them an office kuchitawira a whole house. Every day this boy was dealing with the police. So where did things go wrong?
Yeah.
For him to end up on a cold concrete, dead.
So imene ya polisi.
Imene ya polisi, ni mabwananu kubomaku, amalawi, akufuna mayaku.
Paliso ina ya njaunju.
Njaunju. Bwana njaunju. One of the top bosses were SCB.
Was it a case of mistaken identity?
Yes. He was murdered. His official car bent. His body bent. How cruel can people be?
For what?
For what?
Mhamvu.
What did the Issa Jaunju commit to deserve such kind of death? Ena mafa kuno bwino adwala adana adwala kuno bwino maule with dignity. Who ordered that death? Because clearly he was killed. His car was bent. Who ordered that death? So says this is the chitike, Brian, nothing has happened. Komadu, mabanja ofedwa. Ajaswo. Mabanja ofedwa ajauju afuna kuloja
azimai kugwiriridwa kwa nsundwe.
Aha. That's another thing that Malawi
wants. Azimai kugwiriridwa kwa nsundwe.
And you know what? The bad thing kuti azimaiwa were not even part of the people that killed the policeman. May his soul rest in peace. Kunali ma demonstrations ubene kuti. The police went to quell the demonstrations. Unfortunately, a policeman was killed. May his soul rest in peace. Popita kuti mukafufuze nkhani, instead of kuti mukafufuze nkhani, you want to rape the women and the girls. Ena manda kuti ife tinali kuganyu. Tinali kuganyu onanu, kuti timati onanu. Tinali kuganyu onanu.
Akama yankhula azimayiwo nkhani zomvetsa chisoni.
Both Malawi Human Rights Commission anadusa report. It's saying it. Even your policy anamiza dziko kuti ife sopanga athu commission of inquiry headed by a senior police officer mpaka napano. The report is not out. Mpaka napano, there is no action.
Timafuna ndukwe raga injama tuonera.
Yes.
Sala gone tayi.
Yes.
Una gone ba?
Yai. Sanga gone. Alipo.
Aka inja gone.
Alipo, alipo.
Timafuna tipempe aka inja. Malawi akukondani.
Yes.
Mwayamba bwino.
Yes.
Zimene tanenazi isa njaunjo.
Yes.
Chasowa.
Yes.
Azimaya kwa nsundwe.
Yes.
Titandizeni mwamsanga.
A Malawi.
Afuna chikonga.
A Malawi. Sititopa.
So.
Ndipo sitisia. Tikama ganizira mabanja aja sowa, mabanja aja unju, then azima amine wakansundwe, they deserve closure and justice.
Ekwa mbili, ee.
Ndibosi ziteka.
Kodaa Malawi agaigwi na nkana ama isi ya
na? Ziteka.
Sikutiso ziteka hii. Asaganiza kuti ziteka kuti nkani angu hipo ndire ziteka.
And the good thing is we have a new government in power. The government, the DPP government,
imango pondereza.
Because probably they were protecting some people. I mean, another part of this of these crimes. Not anymore. Not anymore.
Chimwendo kumene wabonda sophazi kumene.
Yes, yes.
Bulldozer.
This is mfusa. We got a bulldozer.
In umesa ya madina. Also the bulldozer. Bulldozer.
Bulldozer.
Also the bulldozer.
Oh.
Bulldozer.
This is the fusa kuti a bulldozer.
A
bulldozer. Kodi nkhani za kwa msundwe.
Ehe. Zili badi.
And isikuli somalika liyati. Malika liyati iso ali gulome lolofunika kuti nkhani iwakhudze.
Ekwambiri.
Nanduna azimai.
Ehe.
Agenda.
Tidza fusa akweni.
Yes akweni.
Kodi zili badi.
Ipa ndanzano akweni.
Yani sindingaka.
Tidza fusa.
Sindingaka.
Tidza ambira foni.
Sindingatino kana nzano ine
sindaka. Anaika pa Facebook ali office mbendera kukukuti anthu akuti akweni. Agweni sopano.
Ile eya koni ili pa
kukukabiro hii.
Koma ino dziko.
Mwana wankazi.
Dziko ili masinga.
Anavutika pakati.
Anavutika kwambiri akweni.
Umuko kwesa kumulaje.
Koma inu.
Umuko kwesa.
Omwati adzamwasi.
Adzamubola sunga pakapo.
Zimapengera kuti makapu unasunga
bwanji. Unasunga bwanji.
Agweni anasunga pamwe makapu. Tifasi sikungoti kudza mwaso ya. Koma kodi makapu unasunga pabwino. Umadzati tiwa pezeka basi kapeza makapu kulibe.
Zona.
Agwena anasunga pabwino.
Zona, nesunga kulena makapu. Asunga kulena.
Iya, ukozogula ene. Ukozogula
ene. Anyway.
Koma timanena kuti tayamikira agweni.
Yes.
Andiku nzima nyama gwira chiro kwambiri.
Ndiye, ngati mkula magwira chiro agwenu.
Ndiye kuli basera uko.
Iyi.
Kuli basera kusipasundwe.
Iyo Malawi mirima ili yokoyoko. Tuchete yokoyoko abali. Tufuna chilungamo. We want to know who raped the women in Zona. Which policeman?
Ndipo akawa chitepa ready kwa
mpedia. And it's not even difficult. Those that went on that operation.
Akudziwa. Akapeza ameneo, akachite paredi paka muzu stadium
kuti aone. Yes, exactly.
Plunder at Eskom, timalizire pamene.
Brian, ngati kuli makampani ofunika kwa ifa Malawi dziko muno. Mwina makampani ndi mangovero, akuti kuli sitichula pano kuti kampani yakuti ofa ena akakhozola ndaula. Kwa pali makampani na aboma kuti mangovero, akuti kuli kampani yakuti kakuti, akuti kuzomba mwina sachule.
Achulani.
Kuli Botanical Garden kuzomba.
Ndio
maana kuti
it's a free world.
Umafusa kuti Botanical Garden yapanga chani. Oh zilipo zimene mapanga problems zothandiza Malawi. Koma kuti ukambe zimakuvuta. Koma ukamakamba za Esco. Kapena Water Boss.
Botanical Garden ndi ujeni?
Ndi
Parastero.
Oh. Inuma izi?
Ambagan.
Fake ndo nakuti pali makampani
umu. Mina adzati tenge ndaone.
Kuteka.
Adzati tenge.
Mina apa naonelera.
Adzati tenge.
Abala ambiri including if awi. Sadzi kuti kodi bonani kogane ni mapanga jani for their lives. So probably mukozotisandisa.
Eh muti adzati tenge.
Adzati tenge
ndaone.
Ndaone.
Ndakambaso. Ndi zakamba kuti ndakaona. Timango alakwira.
Timango alakwira nzabwino bwino. Yes.
Point out mpaka kuli board kumene chairman
abakhala of course
botani kwa gani
point out making brand ndio nina kuti makampani ngati Eskom makampani ngati Water Boards for example a Malawi silingakhale opanda makampani
asingatheke
ndiyo kuti miyo yathu ithera pomwepo ngati sikhani magetsi mnyumo mwathu zitivuta komaso even economy kuti mtaunimu kamuno mblanta kamulironga kakuzuka kuti kuli kulose aendesezi wa mashinzi kumajita zinuzo guli sawa msika ama panga magesa Eskom. So Eskom is a very very important company. Sadly, this is the company that some DPP characters did not wanted to plunder and root. In fact, not just wanted, they rooted and plundered. And the evidence is there.
Kunari pandolaka ko.
Pandolaka ko.
Kunari pandolaka ko.
They rooted and plundered through misprocurement, abusing, upanga force management. If you
go, nivo zaka zonsezi, takala tukugamba, kugula zintu zo, kodi kugula zintu, bola wabweretsa basi.
Yes.
Tayo bweretsa tombala mphaka,
yes.
Akugula kwesiko.
Yes. As we speak, Eskom is on the verge of collapse. It is now busy asking money from government. I know what this money, government doesn't make money. Government doesn't make money. In fact, magamba no saboma zima akadika akuma kokadzi malosi
zokakombire.
They lie on our tax.
Amafuna misonko yake.
What Eskom is asking government to do is to take our tax kuda wapatse kuti kale market. Now, tax money momodi iga gure mankhwala kuzvipatara. Agogo wanga kaya amaanti anga nimbe tukwa kuti madazi nkhazi anga. Adasiya babo wanga zirongo wawo. Ali kurabira kukasungu kuchipatara adwala ga bibisa sakapeza ko mankhwala ndalama boma lapilisa ku Eskom
osati boma DBB
idenyamula and because we still need Eskom government will be forced to give the Eskom money kuti pano pakona kuti ngongole zili mphuno 90 billion afuna 53 billion ga whatever
ari bail out
it's on the verge of collapse. Yes, there has been an arrest. Komano.
A former CEO.
Yes.
A body chair and high
manager. Yes.
Amatanga.
Yes.
A Fanuel Nkono.
We demand.
Yeah, Emilia Sigandapo.
Once again, Mosa Onjeza, Mosa Jota, Kwesi Komuso, Amalawi, Afuna Chirungamo. Afuna Chirungamo. Not just kuti antu amangidwe, koma those that bodies zolo kwiga ku Eskom abweze ndalama those that force you know kuti finance director Mrs. Mahuka a saint she refused
yaragana
and she resigned. How many Malawians can leave a Porsche job of finance director ku Eskom because of principle amamtenga mzima yobana ikujeni ku ilongwe hotel oh tent ku mane in board meeting mzima yiona where are the members of the board. Hai tufuna payment on this. We are libido. Looting.
Adaka nila mari mahuwa.
Adaka nila. Uri nisi zimezo hai. Ndeni ngosia nchito. Na jepa nazo. Na lema.
Kifaka da panda osia. Adaka kala mgulimeni la afanwe.
Exactly.
Akadam jata
nzima. Mai auri na lema. Na lema univu.
Ine zimezi sinkwanita hii.
Sinkwanita. Gulimunka kale kunyuma.
Gulimunka kale kunyuma.
Na lema.
Na lema.
Na lema. Atumbuka mari na vuka. Ndiyori na dropa.
Yes, I want over.
Na lema, otu mara na lema.
Ndi sinkwanisa.
Sinkwanisa zvenese. Ndikuri sinuzano zvoni mpando wano ndi usiye ngapange zini.
Chigari moro jano kutengani.
Tengani. Ine sinkwanisa.
Ezona.
Zizi tuko atu irongo. Klap.
Ai sadero.
Ita klap. Ino body meeting. Nzima yuona where the members of the body.
Kulibe.
Ngaboza dawa. Angofuna ndipanga force ndekuti ndalibe. Pay this one. Vinvona kuti ma engineers ya ku Eskom sakuvifuna vidataka le kale jeni zero by day
zona
ma machines aga Eskom kulibe atasipana atasintha they are using new machines kwakagula dzakale kale and they were paid. So ndrama zimene zozo apart from the arrest that the SCB has effected
nzima iyi ambwezere kuti machito
yeah of course ambwezere.
These are the kind of people that we want.
Yes.
Azimai, iron lady.
Yes. These are the women that we want Mrs. Bede Mahuka.
Ndia abwerere, abwerere, adachita shoko. Abwerere. Adachita shoko ma.
Exactly.
Mwini mariza bwa njinkani usiku uno.
Brian, this country was abused.
Kwa mwina, lisa nafika kumama bedo.
Yes.
Tia abembe haja kwera. Adachita klini mamsanga.
Yes.
mabungwe mumuri anthu ena amene ada sokoneza
there are a danger
ekwambiri
the well being of the parastatals you know there was sabotage system
kwambiri ena adachokera ndi manena pawire sikulina adachokera ku Erio
yes
kaya ku district
yes
ya Jibani
yes
kubwera pa parastatals
they are going to sabotage a Malawi
akadachita mamsanga
yes ili mamsanga and if you
ku Malawi housing
they went there
ku Malawi housing
yes
ku Malawi broadcast
yes
ku Makra ku Eskom mwambili mbili
those that didn't go there the right way they have no right to be there it's only those
agenda sabotage
it's only those Malawian men and women that went there the right way that must continue working wherever they are
and this is not witch hunting
no it's not witch hunting it's just to make sure we clean up the system I mean, Malawians want a better system
Ezona,
a system that is working for them not a system of rooters no
aye.
Yes
aye.
This is rooting
let's have a lot of Betty Mahuga
exactly.
In my company
exactly.
I mean they're gonna say ah it's messing
yes, yes exactly no the country was abused and rooted mercilessly by people that wanted to enrich themselves
I'm a funare mere
Nidiera. Yera
bra
Yera. And Malawi, suda afuna kuti achakwera na chilima, nibo Malawo, they should use their power to settle all the personal political scores. No. Malawi are only in the mood of justice and accountability.
Zikakhala kuti ndi persecution imaoneka.
Imaoneka.
Koma Malawi safuna zimenezo, angofuna chilungamo.
Angofuna chilungamo because they want their country clean.
Amene adaphana zake,
adziwike,
akakhale ku jail.
Amene adaphana ndalama.
Exactly. It is not only ending at the arrest.
No.
Kandramazo adaka mangira lodge yoti nyamure.
Yes.
Nkulakwa kuti
sikulakwa. This country brand 1993 tena kuti ikhale democracy. There's no room for suspicious death. That was and who are sanduke iwo ophazawo. For alini mphavu.
Ya COVID imadziwika.
There's no room for political violence.
Ya COVID imadziwika. Koma yochita chobaya
imaonekanso there's no room for abuse in this country Malawians demand no less no more but justice and accountability this country should never ever be abused again full stop brand natrabom
mwamaliza bwino
yes
ine kumaliza kwanga nkwakuti ndigwirizane nanu this country should never be abused again
yes
komanso if amene tapatsidwa maudindo
yes
on behalf of Malawians
yes
ndifa kapolo
yes
palibe chifo chochitira tukumu tukumu
exactly
ndipo tidzikumbuka kunena kuti after 5 years tidzabwereranso kwa Malawi omwewa
exactly
the wasesa
yes
kuti kodi awa ndi matukutukumuwa tapatseso mpata kapena
abereze
ndipo Malawi akafuna kugwira ntchito imene isaya ngana nkhope
ndipo so saphetira
amuthari kati kulankhula pa
Ali kumangoshi. Yes.
Kumene kukulibe all the power imene anali nayo.
Because Malawians fired him on June 23.
Tikamakhala tuonena kwawo amene ali mboma pano. Adzisamala kunena kuti tidzafunanso Malawi
yawo. Exactly.
Tidzichita modekha komanso very humble.
Exactly.
Malawi amadana ndi anthu amatukumutukumu.
Exactly.
Ndi oledzera ndi mphamvu.
Exactly.
Tikatere ndiye kuti tamaliza zonse zimene tidabwera nazo. Mbwalo limene lila hot current.
Yes. Yes.
Chita chokomera Mulungu.
Yes.
Adza kukumbuka pa nthawi ya msautso.
Exactly.
Ndine Brian Banda. Anzangawa ndi Bambo George Kasakula. Chauta akatisunga ndi moyo. Koma atisunga.
Atisunga achangwa.
Kufikira tsiku lijalo. Tibweranso pano sabata ya mawa. Goodbye from Blantyre.